She fell in love with every guy she ever dated.
We are one of those who are absent, but ain't those of you. And this is what? Tina went up and yamu absent is Mazi, who love is going. Finally, then you go to Baba Kumanga Bibiangeko. Say, I'm Funa, so that's sorry, honey, I was working for you. Tina and Tavantam Yam Baba Kumanga Kumfuna and Kumbuli Kai. Let them go call the fortune. Namhlanje silibangise Eastern Cape. Siyofuna ubaba uThamsanqa uGabaza owashiya indodana yakhe ena 4 years. Avele uSibusiso Gqabaza. Igama lami uSibusiso Gqabaza. Umjolo soyanginyisa manje. Sengidinga ubaba. Bamthola bamgqabaza ngaphansi kwesihlahla Eastern Cape. And most uhlala hleli nenja. Ugqoke ivest urole tot langa sefikini ngesadi ngadisamende. Lesikhathi uSibusiso khuluma nobabugqabhatha angiyazi le nto ekhumbule khathi yasukami ukuthi bona bave babhizi bashuda bufudo ney'nkamela la ngaphandle. Andisizwani ya bamthole babugqabaza bambuza athi sekakhalile umntwana athi baba wangishiyelana umuzi athi sulila ihlo undifumene ndahamba nemayini ihlo sulila phela amaXhosa aphika yonke into. Noma bathi uwamshiya athi anginyoka wayini phaphela andifuna ukuphaphela nokhuluma ngathi into yenzeka izolo futhi idrama yababa-absent ayisizwani phela amaXhosa aphika yonke into ndoda unokujola nentombi yeXhosa uthi ibhebi ulithathiphi manje i-love bite athiyini i-love bite uthi le nto elela intanyini athi hayi mina anginayo intamo mara udinga kuyena ngoba ngeke u-understand. Sekuyisi isikhathi sabadukelene abazali bakhalela umntwana wabo ekhaya.